Men can preach the way you, my Lord, can preach. There's nothing tiko and ngayo kubo except that you have called me. Or you have sent me, you have sent him, find me for this time, for this period. Lord, take over control of my body. Use my body. Preach. Preach with my body. Bawakamota konke ngomzimba wam wakwamoya. Thixo wam, umzimba wakwamoya awubonakali. Ngumzimba Thixo okuhlabelela. Ngumzimba wokuthandaza. Ngumzimba wokushumayela. Ngumzimba wokungqina. Asinako Thixo mazingangqina ngemizimba ewiki neethekethe njengale. Ngenxa sokwandlela loo nto, take over my body. Preach your word in Jesus' name. Amen. Masha izandla bangcwele kuqala sizibekele thina. Sibathele umafi. Sibathele umafi. Izandla ezikhulu abantu abamanzi manje. Khawulishe umafi. Ndoda esuke Kapa, we are so blessed to have a man, my son, from Cape Town, ezofumana kwi-last lap. You may be seated. Kasivala imvuselelo esiqale before Easter mhla kwathiwa amanani angonyukela. Yema qala ingu-four poles. Nge-Easter sayi-extenda yangu-seven poles. UThixo bangcwele uke wakhila komnye umfana amshobe boniswa nentebe because akekho apha e-Eastern Cape. Uthi uboniswe ndishumayela ebantwini abambalwa, izitulo zezininzi kakhulu, abantu bambalwa. Akekho apha e-Eastern Cape lo mfana seKapa. Ndiyaqonda uba uThixo uyazityhila ebantwini bakhe. Ubeboniswa nina uthi ndlela ebendiserious ngayo ibingathi abantu bagcwele istadium. Nangoku bangcwele andizishuka nangathi nibathathu nibabini nibambalwa, ndoshuka nangathi ndigcwele ntoni istadium. Namhlanje ndizawushumayela ndifundisa. Ndicela umntu onento yokubhala akhuphe into azokubhalela kuyo onecellphone ayithembileyo angathi ayibeka phaa phambi kwam. Kuba le nto ezoyithela namhlanje andizoyivuthela. Isukela phi? Izolo bazalwane bekulusuku lesibindi shumayela kwintente yalapha ebandleni eseCoffee Bay kwilali yakujonga. Then izolo bendiyoshumayela ndigqibezela phaya kulaa ntente kugcwele kakhulu abantu base-Assemblies of God. I'm sure uThixo utashwe ukuxhaswa i-Assemblies of God ngale ndlela basixhase ngayo eJonga eMqanduli. Andazange ke mnoba umoya ongcwele ufuna ukusebenza ngendlela especial yesitadeni, but ke kuke kwenzeka into engaqhelekanga in my life. Kusa izolo ndinxunguphele kakhulu, umoya wam ubuhlungu, umoya wam ukhathazekile. Bendisentabeni a day before yesterday, ndihleli imini yonke entabeni kumnandi, ndehla noThixo sincokola kumnandi, saya kwimithingi abefundisi kumnandi, ndiyabuya emithingini kusemnandi, ndalala. Kodwa kuse ekuseni ngathi khange ndimve uThixo wasentabeni izolo. Ndiyaxakana nam xa ndikhangela andiboni nto noko engathi ndenze benje. Ndathi xa befaba ndiyavuka ndiya edolophini ndave ndalala abahlaba uthongo. Ndabona nje ukuzibhitshabhitsha. Ndathi xa ndikwithuba maybe le hour kusenzeka nento endingayaziyo umoya wabuhlungu kakhulu andiyazi bakwenzeka ntoni ndingumntu oluthandayo ilizwi akwabikho vesi esuitable for esi simo ndikuso kwakuba njalo ke abazali bam amavesi ndiwathanda kakhulu ingakumbi the promissory verses ingakumbi amavesi xa awawathetha kum waqonda kum straight ngawo nezinto uthixo aye wazenza kungaphambili zezindihlaziye xa ndidawun emoyeni sometimes ndiyakwazi bakanti uba kukhona into endiphazamisayo ndicinge about my calling how I was called once ndicinge uyondela my son noba bekuthiwa isimo sinjani ndawucinga uyondela ongunobangela ukuba ndibe namhlanje ndingaphambi kwezidlangalala ndishumala izwi lenkosi ndisuka from ekungazini ngothixo so yinto ethi xa ndikoma ndidown ndawucinga nge-calling yam uba ndeza kanjani ekufundiseni ndidlule enini nditshentshe ingozi endibe nazo zemoto nditshentshise indlala endiye ndahlala kuyo for a length time nje ndijonge nje indlela endibetheke ngayo up to this place ndivendive kuvuke into endi ndingabisatyhafa ndingabisadinwa forward ever backward never but yesterday ndibe kwazama zonke ezo ndlela but in vain nindimameleke andazi uba kanti ndiviswa nto okokugqibela ke into endivele ndincamele kuyo xa sentoba ndiyancama ngoku ndiye ndithi thixo ndivele bam ibhayibhile kanje futhi andifuna uzikola uba ndibaba kwinew testament andiyijoni kwangcwela ibhayibhile ndiyayikhupha ndimane ndithi ndezela ntoni andifuni ukuzikhoze xa ulazi ibhayibhile uyazazi xa ukwinew testament kwaye emaphepheni wasuke ngapha new testament wasuke ngapha the old then ndidlale ngayo kude beconfuse ingqondo yam ndingazi noba ndikwi-old ndikwinew ndiyenza loo nto andikho kwimo yoba ndiqeqile ndibe sendicwabulula ndithixo loo ndawo ke endityhile ngayo ndiphukuhla ndidle ndayenza ke loo nto ndayicwabulula ndafika isekupheleni kwe-last page kaJeremiya xa kuqala the first page of the book of Lamentations amehlo wam aqala aya kuJeremiya the last page of Jeremiah xa ndife uJeremiya kwavuka amazwi awathethwa ngabantu abathathu eloqala ilizwi ngunyaka ka-2015 after the burial of my son uyondela ndinemvuselela entabankulu ndihamba nothandaba nophilana utata kanti all these years kudala endikhangela uba apha ebhayibhileni angathi athi ndingubani uthi there were times apha ukusay ungupola there were times apha ukusay iwusay ungumoses ungudavide but ndifuna uba andinuthane mntanam lo mnini wani ndizawuthi mntanam ungujeremaya akuba etshilwa umntanam ibhayibhile nantsi akekho umntu owaphila kabuhlungu kubaprofethi njengojeremaya so ke mntanam uze ulindele nantoni ngecalling yakho awungefani nabanye abantu kwavuka loo mazwi katata kwavuka amazwi omama wasefikmishin wapha elalini sayithanga qala ukudibanisa ilali kwintsawo yasewisile phaa esaphuka nduku apho saba siphuma emnyango umama wasefaith mission wakatserere walila wathi ucela abe anikwe ithuba athethe wathi uthi uthixo usivusele uJeremaya andikazi kwanto ke mnani umama udiko wasemandle oke wenza apha ongumama ngomnye womama bam wokuthandaza uyandifowunela athi mfundisi wamzazi i-calling yakho uba ingqamele nabantu ewe bangakhona upaul kuwe nodavid nomoses kodwa in terms of ubuprofethi unikwe njengojeremiya mntanam uzawuphila ngokuthandaza because i-calling yakho ayimnandanga whoever is called the jeremiah ayi ngomboni we into e understandwa ngabantu nento elula. Amen. Ndakucinga loo nto izolo ndathi hayi mandinamsaka uJeremaya andingomntu othanda kakhulu incwadi ye-Lamentations izimlikajeremaya akuncwadi nale ncwadi ithela ngamathanda elandela ngapha ithina letela ngabantu amathanda isithanda sam isongo songs hayi bagayi bangcwele bona ke mna hayi ndiyanyanisa akuncwadi zam i-Lamentations of Jeremiah. Andinancwadi mna ebisongo songs ebitsho sithanda swam izindlela zabo zinje andinakwaxesha bezidlele ezivilelile ndifuba kuthwane kwela kwamoya niyandiva abangcwane kodwa yesterday yathi into kunjenjenjenjenje is because of Lamentations. You are lamenting. Bendiva mna azange ngunkosikazi ndibe inkosikazi ndizale bendiva into evuka ngomama xa besiva inimba se umntu ezawuzala ndiviswe nonimba izolo ayinyamezele bazalwana uba kwajoba ndonephi ndiyiphinde egarashi ndiriphethe leza ligqibanga ndiphinde egarashi ndiriphethe ndathi ayisuka ayikho kum le nto phetha thina wathi uthixo into ayivayo xa ekhuphe irevelation okanye isiprofetho yile andivisa yona ngeniba. This is how God feels xa ekhuphe isiprofetho kubantu bakhe okanye ekhuphe irevelation kubantu bakhe. So ndiviswe nenimba abazalwana kanti uthixo undipreparishela for intshumayelo yasemqandulo. I wish kalubalena aninike anithunga le nibe nayo. It's a very lengthy yona ifubele data but oza kuyifumana everything about my calling is there. All the ups and downs the calling is yam siphaya kodwa ke yathi xa ndiza kuni mandingasathetha ngento yayizolo ndithethe ngepower of revelation. Kokuqala abazali bam umntu wenyama negazi akaziqondi akaziunderstandi izinto zikathixo lula. Akukho lula emntwini wenyama negazi to understand the things of God. Yiyo le nto in the book of Jeremiah chapter 33 verse 3 ezawuthi ndinqule ndikuphendule ndikuxelele izinto ezinkulu ezinqabileyo ongazaziyo. Nyamba nam uthi yiyo le nto ndifuna unqulwa ndikuxelele ndikutyhilele iimfihlelo zam ekungekho lula uba ziunderstandwe ngumntu except revealed by me God. Amen. Uthi ke ngoku ndakuba ndinityhilele ingwandim othe kuthi Romans chapter 29 verse 29 xa sendiyityhilile akuseyo yam, it's not for my consumption, it's for your consumption, it's for the public, it's for the church, it's for the country, it's for the people. Yakuphuma umnti uthixo akusiyo yam, eyam yile esasitheleyo kuni engekatshilo. Uthi ke uthixo ndiba nethemba xa kube kwakhona umntu oreceiva isityhilelo oreceiva isiprofetho asise ebantwini ndicinga uba bazawuqonda uba yingqondo yam le ayithethayo because akukho mntu nokuunderstanda ingqondo yam as God unless I reveal my mind, I reveal my heart unto that person. Okwesibini umntu endi rivela izinto zam kuye. There is nothing important about him. There is nothing ndinguThixo important ngalo mntu. My main concern ngabantu ngaye. Yiyo le nto ku-Ezekiel chapter 33. Athi uba ngaba umbonisele umprofeti uthe akasivuthela isigodlo alumkise abantu ngokuza kwehla, kwaza kwehla kwehlela abantu igazi labazawufa abantu kodwa igazi labo lawubuzwa kwimboniseli kumprofeti. Makazikhulule umprofeti ngokuthi esam isithile ndinguThixo, esam isiprofeti ndinguThixo, asidlulise ebantwini so that xa kuthe endikutshileyo kwehla ebantwini azangabi natyala umprofeti wongasivutheli isikhohlo. Ndisekhona. But still sekunjalo umprofeti esivuthele isigodlo elumkisa ebonisa ethundeza abantu basavalwa. Uphinde uThixo avise kwalo mprofeti le nto ayivayo ebangela uba athi azityile kuye ukwenzela lo mprofeti aphinde aye ebantwini hleze kuthi kanti bayithathe ngengqondo yabantu abaqonde uba yintliziyo kaThixo, yingqondo kaThixo ebona kude singekaboni. The nature of a human being yothuka okomzuzwana iphinde iqhele iphindele kwi-status quo. Ndake ndabona umfanekiso apha eMthatha kwakwafika isithotho lanto evele ibethe idolophu bekubishi ingathi yayishake. UThixo wandifaka emotweni wathi bona abantu ndabona iipheza ezi-2 zezithandani ababegonene kamnandi. Kwathi kwakubethe isithotho kwakubetha lato ndabona intombi yangapha ndabona umfana yangapha ababikho mntu othi masiye ngapha. Umntu wacingela owakhe ntoni umphefumo. UThixo yazi bancwane kwakuselwa pha emveni kokuba isithotho sibethile kwangathi khanga abantu bake baqhawukelana omnyale kwakumele uba bake bathi thini khona into angayenza uThixo ethanda. Kodwa baphinde abantu babiyela kwiinto zabo as if bekungekho nto ebalungisayo. Wathi abantu bam banjalo nanamhlanje. Ngoku ndiyavala ngento enesiprofeto tu ngeke niphinde nindive njengoba ndiviswe le nto, njengoba iviswe mna ndizozama ukuyikhuphela kuni in case noba mnye uthi ambabale amvise oku. The power of revelation. Ungafunda nje incwadi zembalwa, singafunda incwadi yesitshilelo phaa chapter 1 just few verses about the revelation. Olwesibini kwabase-Efese chapter 3 sive uPaul ethetha ngepower of revelation. Sinamsaya kwezininzi sibe sesifunda In the book of 2 Chronicles, chapter 32, verse 24, about the sons of Issachar. How I wish the colors are before the invitation, just for a while.
Diabolo, eu sunt un bon pic.
ukuba ndikubona usile uzokwenza ntoni na wathi thixo uba ngaba kungafika yena andikhathali noba besendiphelelwe ndakulandela wathi sasihambe bangena kwindlu enkulu kakhulu kwikamera elisembindini kwathi wangena ubona ubeko to his surprise wangena wafika wabona ndisaqala ukushumayela apha esibangweni kamandamase omyomabadala basasemsogodo uthi mntana ngoba kuthwayelwa zazi yintone nawe mabheni ndangazibona nto uthi zokuphala lifoto yakubona uba endwenalo esabetha ikhathi zakhe xa ndithiko nam ndiyazibona ndimlo bazalwana andinakwanto endinokuclaima ukuba ndiyenzile ukuze ndibe nentsobi yalo tata. Secondly, impilo yam sendisijonga mna is far from impilo katata uBeni. I can't be a competitor of the late Reverend Nicholas Hepworth Phekinkosi Bhengu. Qha bazalwana uThixo uyaqamba ngokwenene akajongi ngomfaneleko akakhangeli ngemeko akakhangeli ngesimo ukhangela ngokukhangela kwakhe endingakwaziyo nam mandiphinde leko xa ndilanda imbali kada kubhengu I am nothing in as far as the man of God lived his life on earth. Is that correct? Amen. Kanti or enozikhila ngohlobo. Yintoni bazalwana engenza abantu banga understand ukuba hleze kuthi kanti kungaphinde kubekho ngexesha ngalo mzuzu ozonikwa ngolu hlobo ndinikwe ngalo. Uba wazama ube phantsi uhambe nabantu udlukudla bakudlayo unxibe njengabo uthethe njengabo uzenze njengabo ufuna babona uThixo uba uThixo is down uThixo lapha phansi but still uThixo abantu basafuna uThixo. That's why yesterday endivise inimba yento ezokwenzeka vesu that nam le nimba ndiyikhuphele kuni niphinde nihlale ninjalo nisale ninjalo as long ndizoyikhupha inimba endiyibizwe nguthethi mntanam. This is how I feel about my church. Or to take my position as God when the sapin jobas and bam and no it has been before the shumaya. Uti this prophet is meant to edify the church and it right. Uti, how can I give you a prophecy that will edify the church? Joseph is known as the prophet of doom. because when a prophet in Jenga, by a prophet, passes away, me. When a prophet is young, in the Ukatito, Seleena, and a fool, Jeremiah chapter 20.
Oh, no, take a moment to pray, because I found that just for
ukusumayela. Bazabantu, iBhayibhile ayina history in the past. Sebantu, once need history. Nizoyiminimaza iBhayibhile. Events ze historical. Events in the Bible, some of the events are historical, but they are not history. The Bible is about the past, the present, and the future, not history.
Thank you.
lingazange layicelebrate ijubile ingeyo ceremony negazi nje. Uma ngokwenene we value Israel. Uma ngokwenene singamaIsrayeli egazi. Izinto uThixo athe mazenze ngoIsrayeli ezingenanto yagazi langaphambili kumele besiyayenza. Wathi ke masisebenzise lo nyaka wejubhili ekungunyaka wokuqala kuphela i-7 years yendlala, but ngenxa yenceba yam Israyeli wegazi lam iminyaka esixhenxe ye-special grace eniphosileyo ndakunibuyisela yonke ngokuphindaphindekileyo ukuze iminyaka esixhenxe yendlala yekhele endike ukufa yamarhamncwa idlule inganomzakalisi. Kuba engaviwe uThixo kuba abantu belukhuni amabunzi engwanyalala, then abandiqonda uma ndithethiswa nguThixo njengoba nangoku anikandiqondi abanye benu. Ndithe akuyo history past that was applicable and valuable kaleve ndirakasimamelake ndithimamisa yo hayi duno ayabona apha I prepared points ezithetha ngantoni ngepower of revelation. But uThixo uthi mandingaqali ngale ntshumayelo yam because ufuna ilandisa emva niyibone idamage eyenzekileyo ngokungava uba ngoku ayisengomntu lo nguThixo uthetha ngaye ulumkisa thina kwiminyaka esixhenxe ezayo eza kuba buhlungu kakhulu in our country. Ijubhiliye uthi uThixo kubi njengokuba uJosefu wahlangula wanceda i-Egypt, ndikwenza uJosefu for South Africa and for my church. Njengoba uJosefu wakuebisa uFaro wathi makubekwe kufundwe ingqolo idibase eziseleni ibe ninzi ukuze xa kuqala iminyaka esixhenxe yendlala baba kuthiwa ayizungabikho yona sesikwazi uba sikhuphe eziseleni sidle sithengisele nabanye abantu. Wathi uThixo eSouth Africa anililo nina ilizwe lakwa-Israyeli aningomajuda andingirayisi kuni ukutya kwasejethu yayintoni yayirayisi sivana ukutya kwaseijhi wayintoni wayithi nina irayisi yenu endininika yona eza kuninceda iminyaka esixhenxe yekhele yendlala yike ufa namarhamncwa ngumthandazo. Wathi uThixo lo mthandazo wawuphi igama wathi mandithi zii-preventative prayers, yimithandazo yokuhlangula yokukhusela xa sele eli xesha leminyaka esixhenxe lifikile phakathi kwenu. wanti ingeni igameni mnandi elinokwenza nemali ethandwa ngabantu wathi tell them that I want this investment prayers. Kwathiwa mnye lo nyaka uma ningathandaza u-2016 wonke kuqale kwathiwa ngo-2015 manje xa libandla lizihlambulule ndendanikwa nevesi enguJoshua chapter 3 verse 5 8 sanctify yourselves as you're going to cross over the river Jordan. But uThixo this time i-river Jordan kukuphela kuka-2015 for 2016. Masingakhlosi sise nje ibandla lisakhonza isiphiqo semali, ibandla lisagcwele ukhekezo nombulo, ibandla lisagcwele inkebendwana, ibandla lisagcwele konke ukungcola kokumonelana kokungathandani kokungabinaxolo kokungabikho united. Masingakhlosi siye kwijubhiliye sisangcolile. Wasinika uThixo inyanga as more than four and sanctify yourselves for the year 2016. Uthi ngo-2016 seningathandazi imithandazo ephelekileyo. What were investment prayers? The investment prayers were stipulated by God. What is the standards? One, the community zethu. Standards, the families zethu. Kwi area yemitshato. Wathi kuthandazwe ngelizwe, kuthandazwe ngebanga. What those are investment prayers. Zeke ningathandaze kakhulu ngezinto eziqondene nawe. Oyam yam, bam bam, lam lam, zam zam, kwam kwam. Selfish prayers eziconcerned ngomntu, not ngomhlaba kaThixo, ngebandla, ngesociety kaThixo. Ndayithetha kule bandleni lento kanti abantu bavaliwe ngomthwebela. That uthi uThixo at least ebuncinaneni spend an hour with him. Ebuncinaneni spend an hour with him. He is waiting for you in your prayer closet. Mna ke sishwemba nokuthethwa kuso ndiyaqala ngoJanuwari ndiyainvesta. Kuthe ngo-October November ndimile epulpiti ndiyakuzwa bazalwana, how far have you gone with your investment? How much have you feasted in your prayer closet? Kanti abazalwana babecinga uba yintshumayelo nje. Hey Thixo, ngoJanuwari ka-2016 ndicela umfundisi uTshuma, umntu ogudi kwinto zetekhnoloji, umfundisi uTshuma go research. Wabuya umfundisi uTshuma bangcwele nento ebonisa uba ngokwenene in terms of i-history u-2016 ijubhi bangcwele ayithathi the year exact, iba ithatha unyaka othile nonyaka othile, but kunonyaka ebizwa ngawo yekataba because into iqala unyaka wangapha uqala njengowethu. But hey, director one, u-2016 umfundisi uTshuma wengqina xa sasitracer we found that ijubhi lika-2016 yayijubhi ye-70 years. What do you know? This is the most important of all jubilees. Why? Number seven stands for perfection. Seven is perfection 10 times.
Jesus.
abantu abayiqondi lento because ayithilwanga kubo. Ndiyambonga uThixo xa ndithele ezi zinto ndisaphila. I nearly died of kidneys last year. Yonke le nto bekufuna uba isiprofetho isitshilelo sithi sifulfilwa ndibe sendiyipast. Akumnandanga emkhathini xa ndimane ukurevise sisiprofetho kuba sodwa sithi thuthu kuye noma mnye. Ubani bazalwane wandenza inceba kuba nento ndodwa thandaza everyday. I make sure I don't pray less than 2 hours. Ndihlanje isemandleni ndi extend to 5 hours everyday praying for South Africa, praying for the church, not Christ, praying for the community, praying for the families. Yaba xesha usithathe ngona etshintsha mna efuna kubetheke mna qala kweze zinto ndithakazelayo nathi uyaxoka Satan. The Lord has revealed ngoSeptemba ndimisa intaintapha ndicela umfundiso sefaith mission umfundiso wobumalo iqala le ndoda uthiwa ahamba ngayo kwezintsukuni ekudala ehamba ngayo ngelo xesha sele ebuncama uThixo kungoSeptemba sele ebuncama uThixo undinika isiprofeto still ngale 7 years uthi make ndithrayishe ndiyajikeleza onke amato station ndiqale apha kuni khawuthi bancoko sifunde. Hayi bancoka ixesha sibalubalekanga ngomso sizongena kunanje uthi fuko make ndiqale ndenze ihito because ukuhlungu bangcwene uThixo ubuhlungu kakhulu undivisile izono. That's why anytime ndisiba le nto andivisa yona ayithotsha ndayithetha kuni many times but ingqondo yomntu ayikwazi ukuziunderstanda iinzulu zikaThixo. Khawufunde hey wafika umfundisi apho sefaith mission sendifundise le vesi ka-Esther chapter 7 wayiphinda utata elila umntu omdala ethi bazalwana isiphelo sifikile. Xa uye faith mission engangelizwe utata umfundisi Nxumalo oko washumana isiphelo into nje siyamdla. Khayifunde okwayonke namhlanje yojiba ngumazi bavula ndijikeza ngohlobo uyanithanda uThixo uyanizama uThixo andazi uba yeyiphela indlela angaphinde azama ngayo esethile. Kakho ufunde kunoncoko Ezra chapter 7 ikifundo nje bangcwele abantu basayitisha le come tomorrow for this ngicela bangcwele kunoncoko ndinifundela kunoncoko enda kushumayela kwiindawo zonke kumaradio station engusr fm eafenzo kumti radio ekhana fm ekonjani fm ekala evukani ndandingaphoswa sandeni ndidlulwa nguThixo ngeziprofetho kodwa abantu abandiphulaphula kuba iinzulu zikaThixo aziqondwa ziinqondo zabantu. Khawufunde tate
sifikile isiphelo
unancoko ne yes
ndeva ilizwi likandikhoyo lisithi
kunini ngoko le vesi utata Nxumalo ishumayele apha ngo-October mna ndiyinikwe ngoSeptemba ndiyijikeleza ngayo ndilumkisa abantu ngokuqala kwengqubo kaThixo a year before iqala. Yeah.
Ntundini ithi inkosi undikhoyo kwilizwe lakwaSirayeli.
Miye uIsrayeli tata kwilizwe laseSouth. Bakutsho ngathi sanuthi Israyeli ngoku ndithume South Africa yishonqo South Africa.
Ntundini ithi inkosi undikhoyo kwilizwe laseSouth Africa. Isiphelo isiphelo sifikile kwiimbobo zone zomhlaba.
Hayi tata zase South Africa okwangoku. Mbobo zone ze South Africa andiyazi uba ngumhlaba but thina singqama khona kwakuthiwa mandilungise iChristians ibandla laseSouth Africa to save ilizwe laseMzantsi Afrika. Yatata
mhlaba ndini sifikile ngoku isiphelo sakho kwaye ndiza kukubasela ngomsindo wam, ndiza kukugweba ngokwezenzo zakho, ndiziphindezele ngenxa yabasikizi owenzileyo. Andiyi kuba naluvelwano, ndingayi kuba nayo nenceba, koko ndiya kukubuyekeza ngenxa yezenzo zakho. Uthwalwe ngamanyundululo akho, uya kutsho uqonde ukuba ndingundikhoyo.
Yena ndimuntu ofuvusi 19 ubona uba ndifuna namhlanje ndinityhilele ngezityeli zasemzantsi Afrika ngo-2022 uba kungatshani.
Inkosi undikhoyo ithi intlekele, nantsi intlekele,
yho,
nantsi ifikile, isiphelo sifikile, isiphelo sigalelekile, siya kurhahamela. Ewe, sifikile, intshabalalo igalelekile mindini weli lizwe. Ixesha lixeshile, imini seyisondele, endaweni yevuyo yijuju ezintabeni. Ndowukhuphela kuwe
jonga le nto engathi konwatyiwe ngabantu ne-entertainment yijuju izobona ebantu abethu. Don't even join the entertainers ngoku, sanba saphuma emkhumbini ura in the last lap of the fulfillment of this prophecy.
Verse 8, ndowukhuphela kuwe umsindo wam ndiphelisele kuwe ingqobo yam, ndiya kukohlwaya ngezenzo zakho ndikubuyekeze ngamanyondululo akho.
La manyondululo asebandleni one ngaliswali engakwazi ukubona life lisemanyondululweni bandle.
Andiyi kuba naluvelwano,
la manyondululo ndithe abe ndithetha ndivanga andiqondanga ndithe uhlohle sakhe khekhekhekhekhe uhlohle sakhe means corruption. Elibali eredio transkai elikahlohle sakhe zange ligqitywe kwathiwa lipolitical. Ndiyalibuyisa ke ngoku because uhlohle sakhe means corruption. Kayidlula ithi uhlohle sakhe khekhekhekhekhe niyakubulala nibulale de nibulalane blood shed 2022.
Uyakutsho uqonde ukuba ndim mna ndikhoyo ogqibayo. Lufikile usuku, ewe lufikile, intshabalalo ithe mumfu, intonga iqhakazile, ikhathi lidukule, ugonyamelo luyintonga yokohlwayo inkohlakalo. Akukho namnye uya kusinda, nditsho nkqu ubutyeli nantoni na yexabiso.
Yebazalwane, sanuba sakhalele ukungabi nanto, khani ndincede bazalwane, wenze ngabom uThixo uba aniphe okunilungeleyo uba udle unxibe uhlambe uyosebenza ubuye umzukise. Litsho ilanga kuse ngomso, akubona abantu baso basengxakini ngabantu abaqhele imali. Njengoba nikhala bazalwane, Thixo wam, I wish nindive. Xa nicinga bazalwane, andithandi ukuba nto ezirayithi mna. When you use your common sense, ndingandithandi ukuba ndibe njengabanye abefundisi. Andithandi uba mna ndibe nezinto zirayithi. Do you mean undicaphukele uThixo such that angandivimbi izinto ndimthandaza kangaka? Unotshe andisaboni na apha kuba uThixo kukhona into ayenzayo so that wena othe wazibona ngathi awunato waziba ungowecebo lakhe.
Ixesha liqheshile, imini ifikile, phantsi imincili kumthengi. Umthengisi angabi lusizi kuba ingqobo isifikele isihlwele. Umthengisi akayi kubuyiselwa umhlaba wakhe nokuba usaphila umthengi, kuba awuzukujikwa umbono oxela intshabalalo yesihlwele.
Bangcwele, noba ningaba sathandaza ngoku late, thola this, eningakwenza ngoku kunye nendizocela sikwenze, kukhona igcuntswana lokusinda. Let us pray only for abantu benceba kaThixo. Other than that, no one can stand ngoku athi isiprofeti masikuyumva. Saye ixesha lethu ngo-2016.
Akukho namnye uya kuba nako ukusindisa ubomi bakhe, kuba kaloku akukho namnye ungonanga.
Umadikiza lo ekutshile esiprofeti ngaye akonanga. Ndingabanjwa nje uba iprofesi zengam iSouth Africa andonanga. Ndingwena mntu ngwele eSouth Africa. Bazalwane, kuthiwa akukho mntu ungonanga, sidobheke sonke. Kodwa khona benceba kaThixo, khona benceba kaThixo. Ya
bangade balivuthele intsilongo, bathobe bafe amacala, kodwa akukho namnye uya kulilwa idabi, kuba ingqobo yam iphezu kwesihlwele siphele.
Let me ndiniphe ithina vesibancwane. There will be attempts, kuzoba khona i-attempts ezidla ngokwenziwa xa ibandla, sorry, xa ilizwe likule ngxaki iSouth Africa ezawuba kuyo from next year. To understand that i-United Nations Organization, I believe love this, uthethwa nge-organizations of that caliber ezizawuzama ukungenelela kwimfazwe yoMzantsi Afrika as to save le nto yabo ilapha engatyiwa sithi edliwa ngabo nabambalwa bethu. Zonke iinzame zeyuno noba kuthiwa kuzimikhosi evelaphi, imfazwe yaseMzantsi Afrika izobe ingeyiyo eyegazi nenyama, izobe imfazwe yokufulfilwa kwecebo likaThixo ngebandla noMzantsi Afrika. Ayizulawulwa mntu, ayizunqandwa mntu, kongena uThixo ame phakathi kwabo athi iphele imfazwe.
Lihlele kongaphandle.
Yo Thixo, yintoni bazalwane?
Kongaphandle.
Sanuba saya ngaphandle, ngenani ngaphakathi. Bazalwane, le nto, this thing is spiritual. Kongaphandle means othe uthethwa ngobukumkani, othe elumkiswa ngoKristu Yesu ngenxa yemali eninzi wabona izidele ungaphandle lo nimfikele dlula
ongaphakathi ngubhubhane nendlala ongaphakathi sithi siyakhathazelwa kubhubhane nendlala sawusinda ngaye abasemaphandleni bayakubulawa ngekrele abasesixekweni bayakubhuqwa yindlala nangubhubhane
ayokhovid le icovid emzantsi isidale kangxane bangcwele apha ndade ngathi kuni noba andazi uba zifo zini kunezifo ezingazunyanga tu ezihamba nale 7 years yenkqubo kathixo emveni koko qhi icovid yena verse 19 please 19
ndithele kanje
yam 19 19 njalo apho 22 usiyam ya
bayakuyilahla ezitratweni isiliva yabo igolide ifane nento emdaka
komnye unyaka bazalwana andizumbiza ngagama lo political leader and to avoid into social network zingandileqi nalomlungulo these days ndiyasola imvela kuhle ayipredict kwezi elections siya kuzo kuzawina yena mandiyithethele ngoba yena msebenzi years back kuzongena utata uZuma ndatyhilelwa utata uMbeki epartment ambo as a president sekukhube eMzantsi Afrika andithi uzawuphatha yena ndithenda what God revealed to me I don't know whether it was meaning what I say because it could be a figurative God yohambahamba uthixo we-ANC ayikhumbule noma kube kunina after its colors because yona iyathandwa uthixo we-ANC do you know why ithandwa remember do you know understand uthixo mana kumnanindlela kuhle God respects igazi lomntu God respects igazi lomntu eliphalale esaiva abanye abantu remember the blood of Jesus laphalala ngenxa yabantu in South Africa many freedom fighters were guillotined most of them xa bezo guillotinwa babephakamisa inqindi bathi my blood shall nourish the soil of Africa bebulawa bengenzanga nto isystem ye-apartheid belwela izwe Psalm 24 lelikayehova ihlabathi nenzanzo yalo okwesibili mamela xa babesiya kutanzania kozambia babefihlwa kwii-missions befihlwa ngabefundisi bade banxantyiswe ikhola nekhasiyoko bezodluliswa emabhulwini engamagerina efihlwe nguthixo mamelandiniphi igazi engelaphalala eSouth Africa between imfazwe yekatha ne-ANC lanqandwa nguthixo wasebenzisa abantu ubishop Vume Dandala zemlibele God loved ANC because kunabantu abafa igazi labo lachitheka fighting to save the people of God but ngelishwa ithe ingaphatha yamphosa ude uthixo kodwa uthixo ophinde i-ANC ayivelele yaba sengqondweni emoyeni uthixo I think that's what God wants us to tell him but kwezokugqibela nosiva nivathini lenkokhelo ndithetha ngayo ithi ndabona ngeze prediction ayinomoya ushona lenkokhelo ndithetha ngayo yaphakanyiswa lenkokhelo ngabantu abatsha abaninzi ndibonisa umbono yavela iphatha ngelo xesha kwaye kuloo nto kwezovoti kuloo nto engazi uba engunational enguprovincial kwakumanje kodwa loo nkokheli yawina ilandelwa ngabantu abatsha abaninzi nge-inauguration yayo ugcwele istadium phakanyiswa lenkokheli wathi thixo look at the horizon khangela phaa emaphelweni wathi jonga ke the very same bantu abatsha abamphakamisileyo bamlahlekisile nabo belutisha ilizwe engakwazi bakhontrola ubangubani namandazi kodwa ndatyhilelwa inkokheli ezawulifwa ngabantu abatsha abaninzi bakuyibeka phaya baqalise balutishe ilizwe ingakwazi ukubakhontrola eMzantsi Afrika mkhongote yayilungisa ivenkile abantu yabona abantu abantu ababonayo abasemzini kwakuphathwa ifriji ngenkani kuthathwa impahla yabo ngenkani kwaengapha ibangathi imfazwe between i-South Africans nabantu bangaphandle kukubi ingathi
abayokusindiswa igolide nesilivere yabo ngomhla wengqobo kandikhoyo
ebantwana let me tell you ndiyababukela abantu andibancela namona they still bow in their ministers bend bendibona namhlanje eyomhlaba ujagwa ndibona namhlanje sinethubakekuliza ndiyabona bemoto kambuzi mapayintona kathesi umuntu akatshezi kukhona ekhumshiweyo namfanje banibona namoto endilakatshezi umhloba niyayazi namoto endilakatshezi umhloba baniyazi ilento i-range rover kunekhumshiweyo kodingo ithatha lithe azintle imoto ezikhutshwa ngoku wow andinaxala come next year. So that's that. Kuthiwa isilivere yabo abazuba sayienjoya inclusive of utywala. Ndiyaboyika abantu abasindisiweyo abalahle inkonzo during time ye-lockdown. Amasindiswa amaninzi ade awela ekuxelegweni omxeleko. Amasindiswa ndiwazewela embulweni mna ndiyiqala le nto bazalwana abantu abasindisiweyo babuyela etywaleni abathufungisa ukufundekela ebona phela ndiyokuthokozalana azinqeni because ziyadala ngayigqibeleleko ebazalwana bawile abantu abasindisiweyo bawe kakhulu de bawela nasetywaleni abafrikisa umfundekelo yabantu abantombazana nakudala bawagqiba usebenzi aram ubona kuyabhubhuzela nomantombazana ngexesha elinje uphume emkhombeni uyazibonalisa nge-entertainment eseyiphelelwe yotywala wow unto you kungcono kwa-abangaza abasindiswa ndiyamsizela umntu othe seyisindisiwe wayetywaleni kuba owona enkazaneni nonko uphindamele enhloni azihlambulule umntwana kuphela uba ungamanhloni vele wenza into ngongakhathali ngibona wajirafe eziningi bagcole ijirafa abagcole ijirafa bananjabo bangapha zilapha ezinozincane uhlangaba kodwa zilapha ijirafa satan unawa ijirafa itazeke lakhe xa imvule uzelapha kebana sithanda sikothule
abayikuyidla xa belambile kaloku yiyo ebakhubekisileyo
isandibuza uba why thixo ndingathethe kuni ngohlobo andisibona uma ndithanda umthixo ndaqala nesiprofethi siba ngangana where are they nina ndisatsho endisindileyo ekuhleleni banekani ningeni abe sizawube anta ndiyevela phuthi undivese nimba hleza kakhona noba nge ongashera le nimba uthixo andivese yona abe sizawube anta sikhale bazalwane kuthe kunegcuntswana kuneqaqobana elizawusinda hleze ngokulila kwethu siphandaza kuba ngithi sikwi-final lap final lap ye-fulfillment yesiprofeti eMzantsi Afrika sizawuthandaza eyi sizawuthandaza bantu bam yho andilalanga yile nto bona uba ngakhanda yishumayela bona uba ndingakhanga ndayishumayela nantsi intshumayelo yam nantsi ngomso ndiyaphinda ndithi the power of revelation but thuleni uthixo usabuyisa ingqondo in case lest we forget lest we forget futhi tsho come and pray man of god come and pray njengoba tata usuke ezimbabwe angena lentoeqabela ngaphezulu njengoba tata usuke ezimbabwe kutheni uziswe kwibandlela nje how many churches in South Africa uthixo angathandanga ube kuzo waza apha ndithe kuwe idestini yakho andiyazi uba iphi kodwa wait for one and see uthixo soze akuzise kusiprofethi esinje kanti akanafavor ngawe pray for the people of South Africa thixo wethu egameni elihle lenkosi yesu siyabonga ngobuhle bakho siyabonga ngothando lwakho siyabonga ngokwenza kwakho simile phambi kwakho singabantwana bakho siyazithoba nkosi ephilayo nkosi enamandla mdali wezulu lomhlaba ngegama elihle lenkosi yesu siyazithoba namhlanje singabantwana bakho siyazithoba nkosi ngezono zethu siyazithoba somandla ngezono zethu singabantwana bakho sonile phambi kwakho nkosi sonile phambi kwakho somandla asenzanga nkosi njengokuthetha kwakho elizwini lakho siphumile endleleni ngendlela esicinga ngayo ngendlela esithetha ngayo ngendlela esenza ngayo sonile somandla phambi kwakho senze ukugcola nkosi ephila usixolele namhlanje ngokungathandazi sixolele thixo wami ngokukhooperatha nosathane ngokukhooperatha nemimoya yobumnyama nkoselamandla usathane uphume iphula nkoselamandla imimoya yangaphansi kwelwandle iphumile
ikontaminetha ibandla ilahlekisa ihlabathi uthi wona somandla masingamelisi okwehlabathi Nkosi ephilayo namhlanje siyathandaza Nkosi siyavuma sonile phambi kwakho sixolele sixolele Nkosi kweli lizwe lasemzantsi weAfrika asenzana ngakakuhle njengebantu sinibandla lakho asenza ngakakuhle uthilo ngomkhonzi wakho 2016 wathi masithandaze khange siqale Thixo wakho zithe zenzeka ezi zinto ebesilifukiswa ngazo sizibona sikule meko Thixo wami ye-COVID-19 as a church asinayo isolution because asibanga kwi-position Nkosi namandla sibona Nkosi ngeli xesha lezinto ezimbi ezenzekayo kulahleka abazalwane bebuyela somandla etshwaleni abantwana bakho Thixo wami bayawa Thixo wami babuyela etshwaleni eyona nto ewesi somandla siyavuma phambi kwakho namhlanje sithi sixolele even on behalf of abazalwane bethu abaphumileyo baxolele Thixo wami siyathandaza Nkosi sihlambe susa ukugcola Nkosi i-contamination kwi-souls i-contamination kwi-mind i-contamination in our bodies somandla i-connection to the world of darkness that has been established because of our foolishness our carelessness our negligence Nkosi namandla siyayiqhawula namhlanje i-connection somandla with the world of darkness Nkosi namandla the kingdom of the marine kingdom of Satan bawo imimoya yama marine spirits amamemethi Thixo wami si-contaminated Nkosi namandla tu izinto esivumela amehlotho azibona Thixo wami sinawo ama cell phones sinazo i-televisions instead of reading your word siyezahlala ku-televisions siyezohlala kuma WhatsApp Nkosi namandla siyezahlala ezintweni zehlabathi Nkosi sa-contaminated ngama unholy images Thixo wami nezenzo Thixo wami ezidala somandla sa-connected abanye Thixo wami babuyi-spiritual marriages Nkosi namandla egameni likaYesu namhlanje Nkosi sicela i-deliverance yakho Nkosi qala into entsha Thixo wami ngentshumayelo ezindala kudala imile le ntente Thixo wami kudala somandla kudala somandla kudala imile le ntente Nkosi umkhonzi wakho ebulaleka Thixo wami akululanga Thixo wami usibalisela namhlanje Nkosi ngenimba Thixo wami omvise yona Nkosi akululanga umkhonzi wakho uyashumayela asiva thina singabantu bakho aside siguquke aside somandla sithathe isigqibo ngoba somandla ulinde ukuba sithathe isigqibo thina into esoyisayo ukuba siyamukele ilizwe sithathe isigqibo namhlanje Nkosi silapha kule ndawo sithatha isigqibo Nkosi namandla siyakubela ukuthetha kwakho sithatha isigqibo Thixo wami ngizokwenza singabi ngabevi nabantu abavayo ukuthetha singenzi siqale ukwenza sicela inceba yakho namhlanje Thixo wami qala ngathi Thixo wami namhlanje qala ngathi somandla ngegama likaYesu sincede singabantwana bakho sicela ukuncedwa nguwe Thixo wami asikwazi ukuyenza lento ngamandla wethu asikwazi somandla ngegama elihle liNkosi yethu siyathandaza sithoba ngelizwe lethu Nkosi namandla asikwazi ukuzinqanda izinto ezithethwe nguwe somandla but siyathandaza ngabe inceba yakho Thixo wami bawo sibone namhlanje Yes Lord, see us today Lord. Nangu nomkhonzi wakho siyabonga Nkosi ngokunikeza amandla. Akululanga Thixo wami ukushumayela ngexesha elinje. Abantu bengeva, abantu benga respond Thixo wami siyabonga ngokunikeza amandla umkhonzi wakho akwazi ukuthi abe angaphumi enyanisweni yakho somandla. Continue uhamba naye, continue umnceda Thixo wami uvula nedozi somandla. Even to kwezinye indawo Thixo wami lapho abantu bakho somandla abakhalayo Nkosi ngiyakhumbula Thixo
wami umbono wakho thixwami obe wasibonisa wona ngomkhonzi wakho nkosi usithi abantu bakho bayafa thixwami bayafa abantu bakho nkosi bahlele ezonweni bayafa abantu bakho nkosi ngokungazi inyaniso usathane ubavalele nkosi lamandla ngegama likayesu siyathandaza nkosi ngale meseji yanamhlanje uqala into entsha thixwami uqala into entsha ngale ministry uqala into entsha ngale anointing samandla the gates of hell shall not prevail the gates of hell shall not prevail the gates of hell shall not prevail siyabonga samandla in South Africa uyayithanda in South Africa soze uyilahle everything that happens happens together for good egameni elihlele inkosi yesu siyabonga
kawuzithandaze sikwela somandla ukuthi ngoba le nto yenzile wenamam siyabonga utata ujuma thiba bemkhethe for special this evening cela nabo loo ndawo kuyo ufrenze kuyele ngokuthixo uthethile ukuthi ugqibile ulinde wena